basajja bano basika embizi baabo.
Noleta munnaggi okulya embizi. Noleta akabizi kakira akatawo era nago. Nojala nkuyigiriza essomo ja kumanya.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.